Angimangalele kuzo zonke iy'ndawo lapho kuthe khona kwafinyelela khona le video. Igama lami enguSambiso, ngingwakandlozi. Kana ngikuphathele zona kuleli hora, zime kanje. Wembukeli ivelile namhlanje enkantolo, intombazane neminyaka engu-20 nobudala ebanje u-R Tambo Airport igunya isidakamiswa. Wembukeli uvelile namhlanje umntwana ogama lakhe lingumantu ajabalala oneminyaka engu-21 obanjwe yi-scan e-OR Tambo International Airport egunye izidakamizwa ezilingiselela enanini elingu-1.4 kg, abiza inani elike-R588,000. Kubikwa ukuthi le ntombazanyana iphuziswe into ezomkhiphisa ngezansi lezi zidakamizwa zalitholula wonke. Mbukeli, le ntombazane bese inikwa isigeje sayo yavalelwa khona lapho. Mbukeli, bekuzonake lezo bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.